Sebenzisa i-quadratic formula ukusombulula le equation. Minus x squared plus 8x yonke loo nto ilingana no 1. Eyona nto sifuna ukuyenza kulo mbuzo. Ukuze siyisebenzise i-quadratic formula, funeka sibe no a, u b no c. I-equation yethu funeka ifane nale ax squared plus bx plus uc. Yonke loo nto ilingana no 0. Xa sinale equation ke singayisebenzisa i-quadratic formula eyile x ulingana no minus b plus okanye square root sika b squared minus 4ac. Yonke loo nto uyahlulahlule ngo 2a. Eyona nto yokuqala esifuna ukuyenza kukubhala le equation ngolu hlobo. Xa siyenzile loo nto sizawuthi sibe no a, sibe no b, sibe no c, kube ngona sisebenzisa i-quadratic formula. Sifuna ukususa u 1 ke ngokungapha sibe no 0. Sizayenza njani loo nto? Sizawuthi simthabathe u 1 macala omabini. Masimthabathe. Sishiyeke nantoni? Sishiyeke no minus x squared plus 8x minus 1. Yonke loo nto ilingana no 0. Ngoku sikule mo sithi iqhelekile, sino a, sino b, sino c. Sathi sikhangele u a uba ulingana nabani. U a ulingana no minus 1. U a ulingana no minus 1, akalingani no 1. Nange lo 1 sithetha ngayo, masimbeke. Kuba kaloku a leli nani lisecaleni kukabani, kuka x squared, lingu minus 1. Ub yena ulingana nobani? Ub ulingana no 8. B ulingana no 8. Nanku lo b sithetha ngayo, leli nani lisecaleni kuka x. Uc yena ulingana no minus 1. Nanku lo c sithetha ngayo, leli nani lingena x. Ngoku singamsebenzisa i-quadratic formula. Masiyisebenzise. Isombululo sale equation ngoku u-x ulingana no minus b. Masibeke u-8 endaweni ka-b. Kuba siyamazi u-8 ulingana no-b. Plus okanye minus i-square root sika-b squared. U-b squared ke izaba ngubani? Izaba ngu-8 squared. Simbeke 8 squared. Minus u-4 umphindaphinde ngo a umphindaphinde ngo c minus 4. U a siyamazi uba ulingana no minus 1, izoba ngu 4 minus umphindaphinde ngo minus 1 umphindaphinde ngo c. U c wethu ongu minus 1 naye. Yonke loo nto ke izawuthi masenyuse nje lo mgca. Yonke loo nto izawuthi ilingane, siyahlulahlule ngobani? Ngo 2 umphindaphinde ngo a. U a ongu minus 1. Masijonge ukuba ilingana nantoni. Ilingana no minus 8 plus okanye minus i square root. U 8 squared ngubani? U 8 squared ngu 64. Sibe ne minus 1 uphindaphinda u minus 1 ozokwenza u 1. Sizashiyeka no 4. Kuba u minus no minus benza u plus. Yonke loo nto sizathi siyahlulahlule ngo minus 2. Ilingana no minus 8 plus okanye minus e square root sika 60. Yonke loo nto siyahlulahlule ngo minus 2. Masijonge uba singambhala ngeluphi na uhlobo u root 60. U 60 siyamazi ukubana ulingana no wenziwa ngu 2 umphindaphinde ngo 30. U 30 yena wenziwa ngu 2 umphindaphinde ka 15. U 15 yena wenziwa ngu 3 umphindaphinde ka 5. Ngoku sithi siqaphele into yobana u 2 xa umphindaphinda ngu 2 uphinde umphinde ka 15 uzosinika u 60. U square root sika 6 izoba si square root sika 4 usiphindaphinde nge square root sika 15. Kuba u 4 xa umphindaphinda ngo 15 uzosinika u 60. Masijonge ukuba sinabani. u-square root isikafu ngu-2 uyiphinda phinde ngo-root 15. Masiphinde siyibhale ke le equation kwakhona. Izolingana no minus 8 plus okanye minus u-2 umphinda phinde nge-square root sikabani sika 15. Sika 15. Ewe. Yonke loo nto uyahlulahlula ngu-minus 2. Ngoku singathi sizahlulahlule zombini ezi zinto ngo-2 sizenze nganye nganye into nganye. Sizathi u-negative 8 umahlulahlule ngu-minus 2 sizawufumana u-plus 4. Nantsi le nto izoba ngu-plus 4. Sibe nale nto ingu-plus okanye u-minus. Ithetha ukuthini le nto? Le nto ungambeka ungu-minus plus okanye ingu-plus minus. Ithetha nje ukuthi uzoyenza kabini. Okokuqala uzobeka u-plus okanye ubeke u-minus okwesibini. Ngoku xa si-divide okanye sisahlula-hlula u-2 ngo-minus 2 sizoba no-1. Xa si-divide okanye sisahlula u-plus 2 sino-minus plus. Plus no minus into enye leyo. Ngoku masenze ntoni? U-2 umphinda phinde nge-square root sika 15. Okanye yena ndlela yokuphinda ukuyibhala le nto singathi ngu-4 plus okanye minus masibe ku-minus okokuqala 15. Okwesibini ungaphinde ube no-4 plus u-2 umphinda phinde nge-square root sika 15. Zombini ezi zinto zizisombululo zale equation ezizawuthi xa ufaka phaa zikunike u-0 kulaa equation yethu. Le nto singaphinde siyibhale nangolunye uhlobo, masiyenze loo nto apha ecaleni kwakhona. Xa siphinda siyibhala singathi minus 8 plus okanye minus, masiqale ngu-plus. U-2 umphinda phinde ngeroot ka-15, yonke loo nto idivide ngu-minus 2. Okanye minus 8 minus 2 root 15. Yonke loo nto uyahlulahlule ngu-minus 2. Lena sizathi sibe nantoni? Sibe no-4 plus u-2 xa umdivide ngu-minus 2 izawuba ngu-minus 1, sibe no-square root 15. Lena sibe no-minus 8 umahlulahlule ngu-minus 2 izawuba ngu-4. U-minus 2 umahlulahlule ngu-minus 2 ngu-plus 1. Sibe no square root 15. Ndenze impazamo apha kuqala. Xa udivida u-2 no-minus 2 ukunika u-1, akakuniki 2, masimsuse lo-2. Izoba ngu-plus minus u-square root, nalapha simsuse u-2 kuba sishiyeke no-1, nalapha ngokunjalo. Ezi zisombululo zombini nazi ngu-4 plus 15, nazi ngu-4 minus root 15, okanye u-4 plus u-root 15, ngu-x wethu ozothi xa umfaka phaa kulaa equation yethu ingasentla ikunike u-1 xa ufaka u-x noba ngumbi.